Thank you. channel ya Ted Agua kupata all updates. Hapa nazungumzia maudaku daku, trending stories, the latest topics and all that. Kuanzia hapa 254 Kenya, East Africa na Afrika nzima.